mirima. Njo mtoto wa Mostrani. Tota tigita kwa franga yako. Kwa franga ya ureme, ureme ruti. Franga ya ureme rupambane kwe. Mbesilato, na tutazo shika kwe. Jena hawe, tuzo wana vzishi. Nune ngonga hau munu yo ura nuru yoka. Munu yo, sasa wakunzi wa hito TV haa hanunga haa. Hau mchama ngo ya gura ngo yo parse, ngo yu umudada. Sasa ifisha shambre zinga.
Shambre chumi.
Ifisha shambre chumi? Eh, kumbe zile franga nani?
Nini, ya sana. Yerama Bani. Franga meeshi.
Ni muri sana.
Aha, ni muri sana.
Kaja, akabaraza.
Eh, kaja na akabaraza.
Kwaza tukwereke, bari, njo.
Sasha. Chumba, gifisena.
Sasha, njo uone, bari. Sasha, habo. Zinakuwa mbili. Tatu. Ine. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Kumi. Mina moja.
Tanguka.
Tulia. Kumi na mbili. Kumi na tatu.
Hari gituma namubeshe komba buje nuko nyene basi abantu numwe na inda mukunda vya atari
kandi gitegura zwa abantu ari kimanza ku bantu bo hanze baje igitega hari amakrima
sona
cyane igihari guci nakubwiye impapuro nazi dushikirize hame bikurikira
uzirabe kwanze
impapuro
yereke kwanza miyereke kwanza
impapuro none singi
yereke sawa zimufatishe basi azirabe nazatwara zimwe basi azirabe
none singi zibasi
none numwizera none azirabe basi byonyene none turi
ngara aremera ko yabikoresheje amafaranga yiwanje
none ko wanga basi kumwereka kandi wabikoresheje ku mafaranga yiwi
none
mwereke basi azifate basi arabe
zifate basi
giruko basi nana kimwe naco nana Eba sister angari. Raba kwanza.
Raba bas.
Raba kwanza. Ibi nyene. Angari kwanza ibyo bibo.
Ni.
Ana ko yandikishije zina giwe.
Ibatsi.
No wundi nyene yandise ko.
No ya gusa izina barabishira.
Kandi ari we nyene yagize.
Amahere yari nimekwambia ki igihari tura ngezi bujumbura nzogaruka
agugukira agenazitwaye none
duhinduze amazina kugiye kongiye kubyumvira mpakanyo usubiriro nkiki ku mirongo yawe ya kera nyamba ugubye mishasha
hari gihe yo
kubyaga
nabusabe nimbabaze yo kumvira
don't worry
ngirire mbabaze nkuko waruzingira ngo nyine
ntugire kibazo ngikubyumvira sibyo
Sasha urabinyemereye
ndabikwemereye
igawa mutipe akako agati amosozi mu maso kakakauka bakunzi ba Hitop TV murabona nyene ko nabemere ndababwira ko ategezwe kugenda gatwereka ya parcel
warezo niko ndabesha
Emery
nguyu
sasa mwabonye ko twafashe urugendo tujya kuirondera ngo rero twasasa ni wapi ni hehe
naha nyene twashitsa ho
none ndababali sasa fast tutapita na hari nzira nga
naha nyene nzira nyene kanje mbere
ajoke misotsi
njo mtoto wa Mostrani Tota tigita kwa franga yako. Kwa franga ya ureme, uremera uti franga ya uremera upambane kwe embesilato naho tutazoshika kweri je nawe tuzobona byinshi none ngo ngaho umuntu yo uhura n'uruyoka umuntu yo uhura n'uruyoka rukamuyora cyangwa ibindi bikoko nyene Sasa. Kunzi wa hito vtifu. Ako jenda chaki na kume kumereki. Kwereki wa hunzi bujumbura no wono. Keke, ey. Haji wa ramu wesh. Niwiga zuwi bujumbu. Ziri kwani matrifaze. Pakunzi wa hito vtifu. Ha ha anu. Ha ha anu. Tukwa hashi tseninga. Sasa, inyumba. If it's a chambre, if it's Bali.
Too much like if it's a douche and a douche.
Sasumu. And hang who you wipe guns. No, who are you? Where are you? Bali, you get okay, okay, cock. Yeah, on a location. Eh. What was my top chief? Joe. Impunze niba kugitsyaga mbere mbere mama yake na mama nimucyari mamucyari cyo kuyu wa ibwanje nje nishira imbe sasa bakunze ba hito tv ha hantu nga aho umucyama ngo yagura ngo yo parcel ngo yumudata sasa ifisha chambre zinga
chambre 10
bise chambre 10 eh kumbe zire franga nani
Bali. Menshi.
Ah, turi ah ni muri sana.
Ah, ni muri sana.
Eh? Kajya akabaraza?
Eh, kajya nakabaraza.
Eh? Kwaza twereke Bali njo. Sasha.
Kumba gifisena.
Sasha njo wone Bali.
Sasha wabone.
Mireke mireke Sasha mi. Eh, rabe. Ni so Sasha, eh.
Chumba.
Eh?
Chumba na douche.
Ikini chumba.
Hey, na chumba na douche.
Sa.
Hana kalifu tayo jara Australia.
Hey.
Ivi nubiliyo.
Ya, peti yangu. Kumbe, kumbu rafisi.
Nunga.
Rafisi tete kwe.
Ichumba na douche.
Na kubadi.
Ndabia kituchacha kire.
Ivi chumba binga ahe.
Chumba binga.
Mama. Ega peti yangu rafisi umutuke kwe. Ewa.
Hey.
Yeah. The chumba na douche. Tumaze kubona ivyumba bitatu. Douche.
Douche. Ichumba na douche.
Na kubadi. Eh. Ampeti safi kweli.
Douche.
Sasha.
Douche.
Choko na wewe. Niki ni chumba.
Ni chumba na douche.
Bibaye bine.
Bine. Ini kono dora honi bidigene na kweretse bidi
hariya Oya we kanu binyereka jewe ubinyere ubivyerekanye namafaranga
Si wamutsanye
Eh ubivyerekanye namafaranga yari yatwagi
Iyo twagi
Nahandi ba harahandi
Oya nahandi
Hama naho
Aha iki cyose ahana n'igikona yani ahana ho yena kagadirigele n'igikono urahabona no nga
nasanzwe
ubibone eh ahana ho gashobora ni handi umuntu ashikira aro nimbabura ugakara feshi
bisanzwe
namara vubosa ringa bisanzwe nyene
sasha uko na paona kura habona my sister
eh ana kimira ni zawe zitapfuye bose
kura habona feshi ariko bali njo kwanza ndia kwanza da aha ni are zinga eh ekandabe ngoja nuri ndumbwira agenda ndamekunda bali wewe kawa sapa agenda we kwanza hapo Ujama duhera mere nga inzu itangurira bal eh wajukure na nani matrifaze za tarwo yosa tuone zinakuwa mbili tatu ine tano sita saba nane tisa 10 Mwereke basi azifate basi arare zifate basi giruko basi nana kimwe naco nana e basi sister angari raba kwanza ibintu nyene angari kwanza iyo bibo nako yandikishije zina giwe
ibaze
nabundi nyene yandise ko
oya gusa izina barabishira kandi
ari wenyene yagize ne
amahera yari gwiwe
no uri hari abashaka andikisha yo hari hariya
kubera iki
aki was banza ari kwanza mu
kuri ya zote
so hiya gukora kuchi bawo yari kandi amyerekire we ntavyutse
sawa
ntavyutse ehe cyakure kure ndamwe ehe na cameraman wanyacha ashakana zeri kandi nizanya zizi n'imvire ngo ibintu ngo
bigutibe none kwa ari mapura tarabona gwe fanya ifi none ari mapura zangara ko safi tayari umushono sinana nihe
nimekwambia ati igihari tura ngezi Bujumbura nzogaruka
agugukino agenazitwa none
duhinduze amazina
Basi no nyize basi gucina nyizera nkanyizera basi
mubaze meme si yu
sasa nyizera
faranga
mura mafanga yano
je cyo kumanza kwicara
nyizera je ntanijana nariyemwe
kuko urinze uburi Bujumbura nkaduga nkamanuka iyo washaka ko bije mu buryo tari gukunda imbabazi ingi je sinto wa muntu ngire imbabazi aho nyene iki oya
sine kuko itaro mezu
siko nari meze mu gabarundi umva abarundi turagoye twarize ibindi bihe
basi ko warumba baraka hasi bini
umva nahora kubera nari ndakwizeye so
sinto bunyize basi ma prose no no singi bivyo sinitwa sinabikwereza
mwaka kana bitware gahoro
asasha si
yose niyumvire ngiye kuvyumvira nzoguhinyishu I think ngira uzosubira no kumurongo byagenze gute hama dusubiye kuri ki tumanze tuve hano tuje hano habona tuvugane nta manito vya YouTube
ya nzu mwayibonye aya amafaranga yata yatangwa ngo hubakwe inzu ngi inzu kweri umujama yarayubase ako ebamini kikwangara ifi sasa ako kwere nubundi sa amafaranga yawe wari kubaka inzu n'ubundi ni franga sa
bura ndafise umutwe
sawa urafise umutwe muga iyi ni franga ya bulaya ngo nta amafaranga
nakonekana kama nyuma
sawa okay muga na amafaranga nubundi nyene yo muri hostel yatume ubaka
inzu iyo nguma yo nkindi myaka nkarungika yaba yaheze no kurongora yarongo
mbe na mu sheri ufisa mu
wapi
Nawe menya.
Cyangwa ndafilme.
Eh, muvugane sasa mu ngebe akwenu mimi. Tumenye ko ngene bimeze.
Iza YouTube nabyo biri gute?
Iza YouTube.
Eh.
Uko wavuze nti ngugomba ushira ama firme kuri he? Kuko valeur yanditse ngaha nayo naguhaye ntibingana.
Ndi basi dufate aha. Duhari amafaranga basi bibiri ko.
Mhm.
Nana aho amafaranga nakwiye byukuri kurya amafaranga wa na YouTube nshya n'ezo ndabikoretse nabyo ngo na YouTube za 10 hebe na YouTube birajemo
akubaza ni vya YouTube
mu gihe uko wabivuze ubwa mbere tugitangura ambiye nti ko wayashije mu mafirme kandi muri projet nta niyo wigeze umbwira
navyazi
n'afite biri nyuma y'ivyo wampishije
Oyezige na vyese nari kwishira habwo nari inzi yuko cyuvyo nibaza nari inzi yuko ko ari ibintu bizosha bizana amafaranga bamwuzo osika uzoshi gusanga nkino kare yose narayiguzwa gasanga ni ugasanga wishikiye
mu bizi nta ubizi kutoga umumbaze umbwira
ko nawe wari kurano ne yo YouTube ko wene yarazi yuko YouTube ushoye ugagira iki uga posta nka film ko arakundi sinema gose ndamuzi akunda film vya atari ko yagize igashene we Light City Burundi Yarayigize musaba ntuko cyimutwara.
Gusikintu uyu Sasha akene kwanza kumenya ivyo vya YouTube bipanze gute canke bimeze gute. Nubwo yamurungikira ama linki muga ntavyazi neza kwanza ni bitu gani bimeze gute ako gafaranga nubwo yakoresheje amafaranga yiye kugira yugurure ayo machano yinjiza gute bimeze gute kuri YouTube
ni byo Sasha. Urumva re kuri YouTube ko bimeze.
Wana yitwa gute iyo chano
yawe? Icano yanje yitwa Right City. Burundi
irakora neza
irakora fresh nubiri ari
nuguruye nagenda
kuri YouTube kandi ka right ere sasha urabyumva ere
nibirambaye
ni right
waciye ugira nama
bya byose kandi abizi ibintu birazimbye na urabizi
urumva inora zibirazimbye
era turafata banje na warabonye buryo publicity buryo mwagiye murakora nyene buryo nta nawe ndabizi warabonye sasha ne ntwabonye rya filme ntwabonye
basi buryo nabonye kwiwawe nabonye kuri link
yawe kuri link yaba ba ko jerega zese ndayiposting
sa ucubona rero uca gururiye boro ya Night
City
ubwiro zurashira ko amafilme
yawe ugirashira ko amafilme yawe hama ahandi mafaranga nyene ko razi ntavyo nkubikira byose bisaba amafaranga hama nsha dafata ifilme kugira nzorondere bajya bakinye wabonye hari nko bakubwa beza harimo basi ni nahantu nyene twagiye turakina nahantu nyene hatandukanye hari abana twakoresheje n'ibintu nyene vya madeplacement yo kwina amafaranga nyene menshi hano hajya nama amamiliyoni yo yampaye ubunayeme amafaranga yara yampaye kandi ivyo nayakoresheje ntibiraposte ngabwo reka ufashe unyongera andi mafaranga ufashe ishobore Duhe nabana ba journaliste wajuzanye hako badufashe
gupromosha
badukorere publicity
urasikia mesha iti bamongeza sigine franc
I know it's a new
era bakongera andi mafaranga
dufutukwe ni yabonye
watakaje confidence ku muntu kwigarura biragoye
wowe baza gufatire ba wazo kuwa mama ya
Oya guchi ya guteranya
guchi. Warariye shetu ari kofi oya su guteranya.
Ndiye guteranya guchi. Umureka ari sabira we inumi. We inumi na nawe ndikonda gusabira. Amafaranga yo guma yagarutse waye mukaba du promote yo
mukavuga. Kwicuna ati ikintu cyo kumanza nkicara nkiyumvira amaka
gitangira. Basi shasha kavuga. Basi kavuga
nyene n'amafaranga. Uni yonye n'amafaranga.
Guchi. Kavuga basi ko amafaranga. Iyo filme gusa niyo abazoyiraba bonye. Cinabizi yo filme jewe. Kubganje ndemeza uko iyo filme ikwiranye nayo ama miliyoni yo ifilme ubana je twakoresha ama makana ndibganje ndemera kumenga ndi Jackie Chan
ubirize basi
ivyo nakubwiye ni ibintu byo kwicara tuki nkiyumvira
gusa wavyemeye ko kuko ama franga yo
gupromote I know
ama franga yo gupromoting
naha kandi sinotanga inyishu kuko si afite ku bintu bibeje kuba simeze neza
sije basi wambabari basi wambabari
uzotanga inyishu
basi yambabari basi basi nambwire basi cyane gufuka ama basi mfuka mu mbabarire basi
kamyana kugiye ko ngiye kubyiyumvira mpakanya usubire nk'iki ku mirongo yawe ya kera nyamba ugubye mishasha
hari gihe yo kubyaga na busabe n'imbabazi
basi
yumvira
Don't worry.
Ngirira imbabazi nk'uko warazingira ngo nyine.
Ntugira ikibazo ngikubyumvira. Sibyo?
Sasha urabinyemereye?
Ndabikwemereye.
Egawa mutipe akako agati amososi mu maso kakakauka. birashika wore umuhungu we niwikawoshe sasa tunafanyaje my sister
okay gikurikirane kugenda amatuka nkazogaruka duhinduza impapuro hama ibyo bintu nzobanda ndabifitiye inyishu I think that I should not come and keep Bujumbura because no command do Gamanuka. I don't know. Show
what your film is.
What is January? Who is the boy?
Ego.
What is it? Why?
Yagia Zijan, Zimapur.
YouTube, now again.
Now, could get even a year for you. YouTube, why we get any proposition and propose? See what are the propositions in Ocean Hangida in issue or Nene? Nikimicho kwicara
nkimi iherabaguca urabona iramvuze sasha cyo no filme je ndemeza uko ino filme je ngiye maze no musi nyene no musi mwirico je njaga nda kuyiposting habwo
gukurikira
filme irakoze kandi iriho kandi filme nabwiye
n'umuntu washaka uzoca kuyipostinga kuri Light City Burundi
inzu ngeza kuyipostinga kuri Light City Burundi
none wozo posting yo sinema kandi ibintu vya YouTube bitarahera bikiri
mu oya ino sasha yambabariye yambaba amafaranga zova mu hamanda ya
muri arafize amfete ni nka
urabimwemerera rero kugira posting
koje kuyitanguza ni hagati ibintu bibiri kunguka canke guhoma
uburamure kuriye kwanza azogena posting
yo filme ko bya mbere biko biravamo
filme yarahetse
filme yarakozwe kandi ni filme nziza hago se cyangwa nyene ntaze nawe dukira ni filme ko ni filme nziza kuko nawe nyene arabitse
ngene ninje
n'umukobwa mwiza nawe urako wabona mu video
ninjire gato muri industry gato nyibira basaka bangi yo filme izo zahitwa gute
filme izo zahitwa best love
ushaka
nawe nyamba nk'umugenza nyamba ushaka kuza kumubwira ati i cinema ni Night City
oya je muzonchorera je kugira ndabagira yo promo muzonchorera ibikwanza bihera ya amafaranga
uyu si diaspora
sasa ni diaspora ko mukura franga
ni
diaspora ko mujya amafaranga
sio kumukura faranga nyumba so mwonesha hii
na nyumba katina mu majina parandikiwa jina la uyu
jina tuzibi kwanza badilisha
kwanza nikino ko gufatira umwanya ivyo vya YouTube na posting iyo nyungu yumva ko iriyo ayerekane kuko nibi vya majambo
oyo wanasije bunye tuvuye ngaha je nganje filme nganje nda kuyiposting ubange nde kuyiposta nanga ndakurungikira link
bakunzi ba Hit Top TV mwabonye kungeni ibintu vyatanguye kugeza aho bigeze kuri uno mwanya uyu mujama je narinzi ko atari seri ibi vyinzu bya nini na nini sinari nzi yuko mumubanuka mukamubara umengo ngo numupetse ariko raba inzu yubatse muginzu sikugafaranga kiwiwe na mafaranga ya mabuja la boss ataka maujani choreye na jua kinuta ni choreye amna shida
aragucorera
na mafaranga
niyo mwumvikana
uyu yaza kunchorera kivyake nyene bisanzwe ariko vya wewe nuyu je bino bintu nubwo nazobizana kandi imbere ya kamera muga nzoguma ndabibandaye kugira menye bimeze gute bakunzi ba Hit Top TV muradukunda cyane ntitwigera tunanigwa mwabonye nyene ukungere dufata urugendo rinani tuduga igitega tujye nyene kurondera umujama Emery uyu Emery numusore aracirondetse numukinyo wa mafilme aho nubwo amafaranga bayamuhaye yaciye avuga ko yaciye agenda yugurura cyano iyo cyano yayise
Right City
Burundi iyo cyano rero harimo nibikorwa vyiwe biri hajya muri iyo cyano ya Right City Burundi nivyashika Sasha agatora iyo cyano urumva ibikorwa vy'uyu muhungu
urumva ni cyane rimwe ibintu byinshi irimo indirimbo ama gospel
irimo nivyashika rero Sasha gakwaka iyo YouTube bas urumva byose bizoba bihombye ariko twizere ko bizogenda neza muzokumvikana hagati yanyu Sasha reka ndagushimire cyane
ego murakoze kuba mwashowe kunyitangira mu mwanya wanyu mukaba mwashowe no gushika ngaha kuko ibi byose sinari kubyishoboza ndumwe ingufu zanyu zakoze
uburyo turabatananigwa
twiyera ndabashimiye byo ku mutima ego nundi munsi uzobitura wese mu mukorere nk'ibyo munkoreye
neza cyane
ndabashimiye cyane
Emery turagushimiye cyane bro nubwo byazanyemwo impari nyinshi mukango bita mugagirane mbega je mbandi mukazi je nakibaza ku musirikare n'ubundi yemera gufira ku rugamba kimya kimwe
guci nari ndagushimiye cyane ko ara nyene twamutse kandi twahadi kandi bikaba bigenze neza twatwunge akaba nyemere ati ko nagiye no kumfasha mwibi bintu bya akazara supporting mwibi bintu kuko urazi no bintu n'ibintu bisaba amafaranga menshi kandi nka twegorana nko koro nka twe tugipostinga kwasanga yene nta nabantu benshi twaronka bashobora kuja kuzitura birizo cinema ahubwo nyene we nuwo nkawe uri mu journalist nukuzwa dufasha nk'uhajya mu komura kora n'umuka mubwiye ati kwamwe mufise n'abafana benshi mukabwiye ati gira mutu yabe zino filme kugira abantu baje matu ba promoting urumva kanyemereye nyene kanyemere kuzoza
ramfa muzomemba jo gira ndagwira promotion muzome tuve none tutangara tutoke fasi bali embesilato if bali embesil cameraman kaskifira no hanu shadu tahe sasa sasa unaona kap, unaona parcele yako unaona nyumba yako sasa ndo hi aha ni mwaheza kuyubaka zozanda ya nzoraba sometime njigitega mukama basi na kashambre au vipi my sister
mwambie hivyo kaka
bali tahari bali bali yangara na kamata misha tayari twende sisemi lakini tunaenda tu bilinde nari mpfuye barikata kata ni jitobu bukitu bwo bona nchanganya kata kata malanya ugitubwo buranchanganye angara na kamato umesha bungure ko sha uboronga
ata kutulea ku
ya kusu